Lendawo iseStrandfontein yakhiwa emva kokuba urhulumente ebhengeze inkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo. Babalelwa kumawaka amabini abantu abafumana indawo yokufihla intloko apha kwiinzame zokuthintela ukunwenwa kwe-COVID-19. Ikomishoni yamalungelo oluntu yamema amaqela ezopolitiko ukuba azokuphononga le ndawo kulo nyaka uphelileyo, kodwa ukufika kwawo alelwa ukubangene. Emva kweveki ezimbalwa ikomishoni yafumana ingxelo yombutho ngekho phantsi korhulumente iDoctors Without Borders neyadiza ukuba akukho nkonzo zezempilo zifunyanwa ngabantu abahlala apha. Kungoku nje i-SIU ifumanise ukuba inkqubo eyasetyenziswayo yokunikezela ngeentente nezinye iinkonzo kwanenkcitho yayingafanelekanga kwaye kufuneka ibekelwe bucala. I-Good ithi kwakubonakala kwantlandlolo ukuba le nkqubo inamakhwiniba.
So now we need the mayor of Cape Town to take action against the CFO and the city manager who managed the deviated procurement process.
I-ANC kweliphondo ifuna le ngxelo ye-SIU ishukuxwe libhunga likamasipala.
We warned members of the public that if they don't rise and join us to challenge the city of Cape Town, not only they are going to be undermined by the administration, but also their money as taxpayers is going to be looted by the city of Cape Town.
Ukanti isixeko sithi sisalinda ingxelo egcweleyo kwaye baza kuthathelwa amanyathelo abenze ubugwenxa.